Yeah. Yini ngempela madoda abafisi. Nayo the true boys ngolayini yonke iphelela ngisho. Nayo phi masole afakazela. Shisa wena ma. Nayo malume phamanda ashofala phezu mbolweni ngisho. Step 28. Yabazwaba. Nayo the false. Nayo glue. Nayo true glue. Ukhanga kha nayo bosi ma. I stay conduct to make my number. I do what I die. Shut. Nayo stazu.
Zabayaba.
Nayo munye.
Zabayaba.
Nayo the man.
Zabayaba.
Nayo the boy.
Nayo
the boy.
Nayo the baby. Nayo the boy. Nayo
the
baby. Nayo the boy.
Nayo the baby.
Nayo the boy. Nayo the baby.
Oh,